We are busy inhaling something from spirituality or from God, and I say to them to the same Chazamutin. When she bale na bale fala le nyorilo le tlakala la go tlo ditaba tsa semoya ne ke rena go kholonya ne ke nane lena ke sala rapidi sha ke sala biatla sa testamenta modimo ke re o gare mo shome go lwa ba khulu ba rongwa o ga tlhona lefatsa bana ba modimo bontho ntsa bana se ba tlhokang ka sa mritha ga tsha ba ba fala la mbala la mesiana mashomo dimpeta semoya happiness, relationship, stagnation, fole naka mokabali lene mathata a lena go farologana mehlale mehlale matšatso ke re o kare tata wa šoma godimo a ka le dia ka kolokalaka la gona ka loka ke re yo ke mo rapelang e leng yehofa tota rena mo godimong ore ka lengwe la matšatso ke teke lefapolaelo ore sala a ke o botse bana baka gore baskete ba bana le confusion in terms of ge ba receive ditaba ke re tata o raya goreng kapa o raya bjang ore yehofa ka re fapolelo go na le dingaka kapa baprofeta ba ba falang ba lefa ditaba e re ka ba lefa ditaba ba re mangolo a kogeno a re kapa badimo ba kogeno ba re ke re yehofa e ka batabe ke molato na tata ore ee ke molato ke re bjale re ka e lokisa bjang gore no tabe ga ba e bie gabo yofa are ba yela ga na ga botsire ba nakala yona uri e shwa ga mfase phi uri manglu e ka papa dimo ba dina ga le ba profeta ba du e be go tla ba dimo ka pa manglu e aba ba tsomse ba kreta ba putsa manglu e aba tsobale gore ba tle ba fele na ditaba basically what I'm saying we are not developing ha go go fapolelo I don't have a right that gore ba dimba ga o ba re ka ba manglu e ga o are taba go gore o tsantse ke re mo wona ke re mangolo a ireng ba re go go botsa gore mangolo a go gelo ba ate so basically there is no person in spirituality who is amounted or has a percentage of amount of power ba go bola le mangolo a ka gelo more especially if that person has no bloodline lowe. So when we are speaking in terms of spirituality re botsa batho ditaba we as prophets traditionally kill as medium ara tsano re e dlozela quality o tsantse re re e dlozela. So basically what we are talking about here or what I'm saying is that a gona motho go bolela badimo ba gaeno a gona motho go bolela le mangolo a ba gaeno ba the mona mangolo a ba gaeno ba bolela through somebody else ba bolela bjang mangolo a ba gaeno ba tloga ba fa mangolo ya bosalami ko ditaba gore salami ko go fa ditaba mangolo a gona tloga a fa mangolo ya bosalami ko ditaba mangolo a bosalami ko ba fa salami ko ditaba mara salami ko ga bolela a ka ira go shaidi are mangolo ka gona are. So gore batho ba se ka kera confusion you should say mangolo a go gena a buditse mangolo a ka gogetse gore ke go botse gore ba ba nkutlwang ba tlang nkutlwa. But I think it has sense, no? Ne ke sa bude ne ke feta fela ka polero ke mo tsebana ba Jehova ke mo makeng bina mo atabere tsena bi da tsena ke tlo go inhaler mi moya e direise tse ke sa ditsebeng le go ithuta polelo gore le ka moswana ke re tlhakana le batho ba ba sa tshwaneng re kgone go bolela bona ya ka testamente go lemaga ka lena fela ke a lebona ke itse ka re ne ke sa rute ne ke feta fela ke re ke dumedisa starting from Thursday live video sa gape di a bua ke be ke sa nyanya le modimo ke bolela le bana. Ke lebogile ka go fela ka a e be kgotsa